Residents at Sea Vista Township in St. Francis Bay in the Eastern Cape say they urgently need the municipality to act against the high levels of gangsterism and drug abuse by young people in the area. The residents were speaking on the back of the one-day safety summit taking place in Kouga, aimed at effectively reducing crime and enhancing safety through a comprehensive, multifaceted approach. Now, the municipality says they have noticed an increase in criminal activities, and their aim is to keep residents and visitors in the area safe. Lerato Fekisi has more on the story for us.
Good afternoon. We've just come out of the safety summit being hosted by the Kouga municipality, and we are now in Sea Vista, a local township here in the area of Kouga municipality. And when we came in, we met residents who were saying that they very much appreciate the safety summit taking place because this area specifically is being marred by gangsterism, young people deep within drug abuse, which later then turns into gangsterism. I'm joined now by Zulu, so a resident here and also owns a car wash in this area. Tell us briefly about the day-to-day livelihood of people here and how gangsterism and high levels of crime are making it difficult for residents in this area. Zulu, so tell us what you're talking about. What is the I'm not going to be able to do this.
Mama, sibonile pha elusukisiki nalapha ebhayi kukho indaba ze-mass killings, iifemily zibulala ziba ninzi. Ngaba into ekhoye apha eSt Francis leyo
eyoba iifemily zibulalane apha iba ngabantwana xa bezike ziyobise bavukele abazali babo, into enjalo apha. Kodwa ke nathi bazali isicelo nakuthi into bangabana nathi bazali siphakame singabazali singahlali nengxaki nabantwana besiabuse ezindlini singaphumi siyofuna uncedo ngoba iya iphele into bangabana abantwana bethu bongame phezu kwethu ngoba siyazifihla into abazenzayo kuthi.
Well, that was a resident, Zolu Swatlinti, speaking about the challenges they are facing here in Sea Vista, speaking about the issue of drug abuse, saying that a lot of young people here are caught up in drug abuse and that then turns into them fighting and also high levels of gangsterism, and also saying that just last week a young man from Sea Vista Township murdered and killed his own parent, saying that as parents they need to also step up and speak against their own children who are violating them at home and also outside. I'm going to bring another resident in to talk us also about issues here of crime here in Sea Vista. Mrs. Lela, kunjani uba ngumhlali apha eSea Vista? Ngaba niziva nikhuselekile kwaye nifuna mhlawumbi urhulumente ancede entweni?
Mandibulise kuni, ndibulele neli thuba esilifumanayo ngokukhawulezileyo ke singalindelanga, kodwa ke siyabulela. Akho nto intle mntanasekhaya, kwakukuhle kudala, akho nto intle njengoba ubabona nabo abanye babo besiza phaa baza apha. Asiphili kamnandi. So yika nobheke shop ngoba into enzekayo ba ubheke shop abantu baxuthela izinto zabo mhlawumbe uphuma neplastic enyama okanye uxa isipaji abantwana basithatha ingane ebantwini. Siyazama ke singabahlali ukulwa ulaphulo mthetho eSea Vista. Sineqela loomama nentombi, likhona iqela lootata nabafana. Xa kukho into sibizane ezigrupini kulungiswe loo nto, but ke xa abantwana muntu behlwayiwe siyabohlwaya and then ke ngamapolisa ayasibamba. Sinee-cases nangoku esizixoxayo. Siyaxoxa nange-25 oomama babanjiwe, babanjelwe umama ebephule ulaphulomthetho apha eSt Francis Bay. Sicela ke ijonge naleyo into because sizama ulungisa, sincedisana namapolisa, amapolisa ajika sijikele. Okunye ke unyanisile umzali xa esithi kukho umntana ohlabe utatakhe ngenxa yotywala. mhlambe ebetshayile asiyazi amandu inde ndicaphukisa kuyo yonke lento baninzi bebeyazi lento balomntana yababetha abazali bakhe but bathule abayithethi abayifaki even nakuthi thina zikomiti zendawo into bakukho into enje eyenzekayo ekuhlaleni nakuveke pheleleyo ke ukhona umfana ohlatyiweyo Sunday wasweleka naye senjuba necala le-tavel kwenye icala sicela into yoba kubekho ixesha i-tavel ngasike zivale ngexesha i-tavel iba ngu-ten mayibe ngu-ten izikroxo zingavuli at all emva ko-ten ezithengiswa utywala because sayazi abantu bazenzela ibhizinis but kwezaa ndawo xa kuvala i-tavel ngo-12 babaleka baya kwezaa zikroxo ezaa zikroxo kulapho kuhlatywana khona kwezaa tavel zincinci niyayiqonda ke ulwaphulomthetho lunintsi abantwana bethu abamameli akho ntombi akho gwekwe kuyafana iwari yam ke kuba nifike eli xesha benizawubona kwixesha lophuma kwesikolo benizawufika bebezawuthontelana ungena pha abantwana besikolo ezikolweni ke abakho safe kuyaliwa abantwana balapha eSea Vista abalwana abaseyumastop abantwana balapha eSea Vista ngoba sikhona isikolo samakhaladi e-Arcadia balwa nabantwana base-Arcadia ibe yiloo mesa abantwana babhubhe ezikolweni ibe yiloo nto nje endingayazi iba ndizawuthi yintoni igama layo sicela uncedo apho sinokwazi ukhona uncedo kule ndawo yaseSt Francis Bay besisitsho ngoku bekuhlatyelwa mntana sithi eyi le nto ungayazi uba sawukonekta njani nabantu be-TV ke kuzobonwa le nto ibuhlungu lo mntana amchaxhe utatakhe phambi kotamkhulu wakhe ibuhlungu ke kakhulu mzali nkosi.
Well, that was a resident from here in Sea Vista Township speaking painfully of the harsh reality of residents here, reiterating how last week a young man murdered and stabbed his own father in front of his grandfather. Allegedly, he was intoxicated, saying that the area where we are in right now, Sea Vista Township, has become a place where residents are even scared to walk on the street because the young people here are deep within drugs, and once they are intoxicated, anyone who walks on the street can be mugged, everyone who walks on the street can be held at gunpoint and demanded of their goods. Really appealing to the police services, SAPS, to work with them, saying that many times they do report their cases, but nothing and no one is brought to book, saying that they formed committees within the township, both a woman and a young ladies are trying to fight crime, but it looks like it's all in vain because as they bring cases towards the police, no one is convicted and no one is charged, and they say they have now to live the reality of being scared of young people who may attack them when under the influence of drug and alcohol abuse. So appealing for help, asking for help, because they live in fear in their own township.